Allah! Allah! Allah!
Amekupigia simu gani hiyo? Opo. Opo ni alafu dada. Sasa hivi basi ni kwa mtaa hadi ama.
Hapana, nangoja chali yangu hapa ni.
Allah! 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 Allah!
I was gonna film bila jaja.
Ndio. Basi unibaye basi.